na niwa kano niwo Ili niwa ya basusha Niwa ya mafiru kumomba Fili ya mafiru wa chungu wawo Java kalipa watamoku landa Mambivali tichungu na firwa Naseka na kinga baba mfuma kwi Natabali mbite wa mulwanshi Batufewe na lwansha tulemona Basukulu pa mama rosa Bakusambili la vale ikala tepanshi Wafimu na watu wala pa madesa Apa nomba basambili la nechipale Kwena wani kweto mute mapali lwansha Watu letela kwe myoto basha kutuwa kuilisha Takwa banaka patulula Shamuntu oso wapone nana machushi Wabika komotoka Ya kusende fisoso Banducha kumute maome we mutashiwe Kukumona tilwansha ili nongisati Napa sukulu baliva pros Napena wawamie sukulu Wabika pona menshi chungwe With flashable toilets Na bridge mu East Drive Ya chita connecti mu 14th Street Ya wana ike mu 1996 Washile wana mu 2011 Na office yubi ya mafia isuka Itangulolesha na pamenso wa kutangata Takwaba na kapatulula Wigila fyo kwa bulano kukongosha Wabiko bulano kuwalali Jimo chine na kubutu kwa overspill Waya na kumonigi makiti kule kumalaika malaiti waesha Kumabungu na kundeki Twali sanshilwe ipwe twalelila Watuletela kubaka pukula pano Ipwe twenda mutende mutende Kumipundu wa wamyesu Wabika na briku Batu watema wabika briku Chungu wa wamyanesu kulu Sinsansa wa wamyesu kulu Buntungwa franco kiliniki Panyuta uninomba panikiliniki Mansansa lomba kulichipatala Wamiya kishingi Kamire kata ya mwene kwechipatala Twalea ifwe panjibisi Kelo kukamire nda kulichipatala Kwena nangu tapata shiwa Aba pena kanta sheko Awe kwena nangu tapasuswa Kwewe na lwansha tule totela Tule tila na jiana Kukukuweke shapo chungu Kwewe na lwansha Tule fwaya fyo twani nile Efyo wachita mulwansha Tule imwena na meso mwani Chungu le totela Ulitungulu shisuma Ye mwebami Mulintungulu shisuma Tule mwona tomule chita Mulintungulu shisuma Tule mwona tomule chita Mulintungulu shisuma fwebe na lwansha tuleti fwebe na lwansha tuleti Nachiana Kukukuwekesha pochungu Fwebe na lwansha Tule fwaya fyo twalile Efyo wachita mulwansha Tule imwena na meso mwana Chungure kwa totela Mulintungulu shisuma Ye mwabame Mulintungulu shisuma Tule mwona tomule chita Mulintungulu shisuma Tule mwona tomule chita Mulintungulu shisuma
Bueno
wachita munga kuibafa Wabika kwesu kulu nichipatala Waisangana kuchifurube Na kwena wakula kwesu kulu Kuka fuglo Kulisu kulu nichipatala Mwana tuwe shuka walale kulisu kulu Wikashe po toilets Mimi sebo watambalika mulwanshi 14th Street Lantana Fuyama ipike East Drive Chungu Street ni webo wapangile We mufyashi thuku ichefu Nangu tulefoyo kulanda Tumepa musevole kila Moto kawata poku lenda na yu We menelwansha tule tontela Tuleti
Konkanyapo Kukubombela fwebe
Konkanyapo chungu we
Konkanyapo
Chungu we
Kukubombela fwebe
Nomutima mwapato wakofa wano
Konkanyapo
We mufyashi
fwebe
Ni watu wakwata mulwa
Yesale
Ni watu wakwata mulwa
Kulishunguru shisu
Muna kembe watu
Yes, I did.
Mama,
yes, I did.
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 Yes, I did. Yes, I did.